fetse na ke ratile ngwanyana sibonono sa dikoti marameng a ke monitor ba tshwotle le yena ga ke nyake go karata motho sadi sadi wa go tshwara thipa ka bogale motho motho wa tletseng ka lerato hey bicycle se robege ke nyako bona mapebesa
lerato laka
fela ba setse ba letere lerato botlhe ba mo tseba motho wa ka rato la ge le ntlhakanya tlhogo ga re bolela so ke nagana go sepela ko mmona ka ena tlhogo ya ka ya mona bosego ga ke thoma ke ponya ke thoma go molora ke tere le magato a lobona ke rate go moloba sadi wa moswana no shega ke gane pelo ya ka ishetse e gethetse wa dikoti marameng botsebe a ge bophala le bana ba kgoši ke thaba bjang ga ke na le yena re le mmogo re tletse ke risego a memela a ntološa pelo ke a mo rata ngwanona dikgang tša ge dinthabiša tsebe o nkgatlhela go tlhoka le ditshele la go gale tswane le la motho e felana ke tsene maratong e segale ke tla tsena manyalong pelo yaka ke shetse ke monyetse bomalome ba boletse ntlogela ke rate go ka tsena mathateng go botlhoko go ikwetsa o le noši motho wa go a sepetse ka lebaka la go tama go tuma ke kgopela tshuruga
lerato laka le tshwane le la motho lerato laka